Kelvin Davis e tiwi o te ropu, toranga pu o reipa. Nā ahakoa ngā tini mā nukanuka, he oranga kei tua mō Toi Iho. Kua whakai a Creative New Zealand ki te tuku I te mana whakahaere o te waitohu nei ki ngā ringaringa o te iwi Māori, kei a Heta Gardner, ngā whakamārama.
Kua whiti ki ngā nō tēnei tohu e te rā.
It was really worth saving and we just had to go in and do it. Didn't really think about how we were going to do it, but we just were going to do it.
Kei te tūkuna te mana whakarite I te waitohu nei ki te rōpū Māori a Transition Toi Iho Foundation. Kei te whakae te maha o ngā Māori e whai pānga ana ki te kaupapa nei, e tika ana mā te Māori tēnei waka e hautū.
It's fundamentally important to Māori artists that they have a mark and a brand that distinguishes their products from other products in the marketplace.
We want to really see it as the absolute upper echelon of what is Māori quality.
I te mutunga o te rātou, I puta te kōrero a Creative New Zealand, kei te pēhingia te mana o te waitohu. I te mea, kaore ia I te whai pūtea. I te hui tanguru, I rāhuitia te tohu. Engari, kaore tērā I haukoti I te hunga nei.
If you don't want this pēpi, we will take it back.
E hara I te mea kei te whai noiho rātou I ngā hua pūtea.
It's not only the economic side of it, it's more about the mana enhancing capacity that that brand brings to Māori artists and their work.
Kei te tautoko a pūtea hoki a te puni kōkiri I a Toi Iho. Heta Gardner, Te Karere.